hano mu gihugu cacu c'u Burundi tuzi ko igiterwa c'itunda ari giterwa giterwa inyuma y'ikibira hano turi mu ntara y'Imbo ahantu hashushe cyane no kuvuga haruguru gatoye ni mu migwa inyuma yo mu migwa ni ruguru ahantu haba hakanye niho hategwa kino giterwa no kuvuga muri Muramvya Gitega ngo zikayanza ahantu nkaho hani Imbo rero nta muntu numwe yigeze yumvira gutera kino giterwa kubera ko batinya kugitera hani Imbo ngo ntico kwimbuka kubera Imbo hashushe jewe rero ndu wa mbere mubaje kukigerageza hano hantu kandi igisubizo mbona kiriko kiratanga ni igisubizo ciza cyane nkaba notera intege cyane abantu bose bari bamaze igihe baratinye kurima amatunda hano mu ntara y'Imbo niba yarime arahaba kandi arimbuka gose uravye nkuru rugero kino giti hano kiriko amatunda menshi cyane urabona agafundo kose kaba kari ko amatunda nkane cyangwa atanu aya matunda kumuyabona na matunda akiri matoyi kandi agikura gose no kuvuga mu minsi mikeyi aha tuzokura ko nk'ibiro byinshi turonka amafaranga menshi cyane ikiro cy'amatunda ku isoko gishora kugurwa hagati y'ibihumbi 2500 n'ibihumbi 3000
ikino giterwa abantu bibashijukire bakirime kimwe amafaranga menshi cyane murabona ko ngahaje tuzoronka amafaranga menshi gose menshi menshi cyane naho bavuga ko ari giterwa giterwa inyuma y'i yikibira ahantu hakanye
hano mu bushuhe murabona ko bimeze neza nk'iki giti ibi byanye ne biriko bizogira ibiro byinshi cyane tuzokura ko amafaranga menshi kuri kino giti n'ukuri amafaranga arimo ntibatinye ko birima kandi n'ukwimbuka birimbuka nk'uko mubibona urabona ko bimeze neza cyane